a yuri la ro checka gore Paxton o feditse go itukisetsa o ya sekolong a humana e le gore Paxton o sa robetse ga a nyaka go ya sekolong a mmotsa a re Paxton lebaka ke ena gore o seke wa ya sekolong ka gobane o tshwanetse o ye sekolong Paxton a re mama gape le gopole gore sekolong bana ba sekolo ba ntlhoile ka moka mateacher a ntlhoile le principal a ntlhoile le wena o ntlhoile yale a ke ya sekolong ke ya ke yo dira nna a ke sa bona o ne e le motho a nthatang so a ke sa bona botlhoko jwa sekolo maago a re Paxton a ke nyako go tseba gore ke llata o tlo o tsoga wa ya sekolong a motlhobola dikobo a ditse a di latlhela kwa a re o ya sekolong ka gang Paxton a tsamaya ya sekolong ga a fitlha sekolong e be setse e le llata ge a fitlha ko mana bana ba sekolo ba le busy and then Mr Magongwa ke ga a le busy a botsa bana ba sekolo gore ke mang a phasetse maths and literacy gomme ebile lewatle ntswaki and matlhatse ke bona e leng gore ba phasitse ka ditlhora ba tsenela competition e gomme go setse bona e le ba bararo mola e le gore Paxton o gapeleditse go tsa sekolo bana ba sekolo ke ge ba mosega ge a fitlha ka tlelaseng ntate mangwa o mmoditse gore Paxton o seka ba tshwenyega o amogetse ka sekolong sa rena mara tshwanetse o tlhokomele ge ba ejwa ka tlelaseng go ka short break ke ge a tsamaya a le noši lewatle le ntswaki le mosedi wadi ke ge ba lebogišana ka dilo tse e leng gore ba diririle mosedi o yare le ge e le gore ke šaletse ke a le lebogiša dira mmere ko mobotse le berekeng boima le tlo fetsa le tsweleditse dilo tse di botse and then ba sa bolela seo lewatle a bona Paxton a sepele a nnoši a napa molata moja gare Paxton a ena a ka bao gabotse na Paxton a re no setshwenyege tseba gore ke gabotse and ebile ke ya go lebogiša ka se e leng gore o se dirile well done o tswele pele o wine ke nyaka go bona o tsweletse o phasitse he tswa sekolo a boa sekolo Paxton a fitlha gae a senkae ja ma go apeile dijo sorry a mosolela motsa gore Paxton tsa go ja sedi Paxton a re yena ga a nyake tsa go ja o tlo no dula a se a ja dijo a ebile le ka gore Paxton tlhe e tla o je a re ke re dijo tsona ga ke dinyake mama e le gore lena le a ja jang dijo tseo le nnoši Mr Kgomo yena o sepitse a ya ka ga Magongwa khomana e le gore Magongwa o dutse le matlhatse tate Magongwa ba lebogiša Magongwa ka dilo tsa di dirileng gore o phasitse gabotse and then ebile ke leadera ya bašimane ka gobane kwa ke bannyana ba babedi against yena so o tshwanetse gore a bereke ka maatla gore a phale bannyana ba le a emele ga tola bašimanyana gore ka sa etelela bašimanyana gobe le mošimanyana e leng gore o strong o powerful ebile wa kgona so a seke a ba a boela morago a se bale le go feta matlhatsa a re papa ke leboga lena ka ge e le gore ke kgweditse tlhotlheletso go lena matlha ntate magongwana ba re e-e se ka leboga nna ngwanaka o berekile ga botse tswela pele ka go bereka ga botse ele le ntate Kgomo ge a fitlha ka ga Mr Magongwana ba mmotsa gore o tlile ka lebaka la gore tsatsi le la mmoditse gore ge a nyaka thuso a ngana a tla ka motseng wa gagwe a tla mmotsa gore o tlhoka eng e o nyaka thuso ya eng a na ba re ke tlo kgopela madulo ka gore ga go sana le monka dula ntate Magongwa a re mara a ke re ke gopola o kare wena o dula di-hoteleng a re ee ke a dula mara tšhelete a go patela a e sale gona the se mpona ke nyaka madulo ke nyaka go bona ke dula mo gongwenyana gona fa a napa a re okay e le gore o bolela ka mokgwa wa gona le bothata o kano tla dula ntate Kgomo a napa a re big room ela e sale gona na e sale gabotse ntate Magongwa a re a gona motho a dulang ka gare ga yona ge e le gore wena o tlhoka mo o tlo o dulang gona seba gore you are welcome o kana a dula ka motseng wa ka le rena wa hirisha ka kwa back room yela ke tsone tseo mara ge le Paxton yena stress se mo ka kata gothi ko re ebile bona a e butla ba boelana le papa wa ka lebaka la gore a e buditse kholiki ya gago gore yena ga a na le tšhelete go patela lawyera lawyera ela e ya turwa e turwa ka maatla yena yena tšhelete ba e nyaka mmola yena a bone o kare o tla e afforda so gora gore divorce ya bona e ka sa tswela pele Mr Kgomo o tla boa ka gae motlho mongwe a ebika le lena majaji o tla changea mogopolo wa gagwe a tshwarela Mr Kgomo ka ge e le gore su ga a sa nna le mo a dulang o tsamaya mo gotlhe tšhelete di fedile ka mo shoki wa mofounu ela o mmotsa gore a buše 80,000 ela pogobane ge a sa e buše ke sebaka o tlo mo swarisa tshwanetse a e tronkong ke tsona tseo. Thank you so much for watching and please don't forget to like and to those who didn't subscribe to my channel, please subscribe. I love you and I appreciate your presence. Ta-ta, my lovies.